sana wapenzi mambo vipi, karibu sana, it is Hannah Style kwa mishono mbalimbali classic nzuri kabisa. Tafadhali usisahau kusubscribe, like, comment hapo chini, share na wengine waweze kuona kila siku back to back video. Shono vipi ya style pia na tuwaji to enjoy. Tafadhali usisahau kusubscribe, enjoy.